ngiluvuke uzohlala nami. Mama ngiluvuke uzokhala nami. Yes, akekho omunye ozokuthanda like me. Thanda like me. Mama vuka, ngikuthande. Mama vuka, ngikuhake. Mama vuka, ngeke ngikhale. Akekho ozokuthanda like me. Mama vuka, ngikuthande. Mama vuka, ngikuhake. Mama vuka, ngeke ngikhale. Akekho ozokuthanda like me. Kwase ngicela unginikele iYouTube. Ngiyazi ingilosi yami ihlele ku. Ngicela ilanga elilodwa Nkosi ngicela buye. Azothatha mina sobuyela kuwe. I've been struggling on my own, dialing on your phone. Mfuna izwi lakhe, imizwa yami ayikhoni. I'll never thola omunye umuntu ozongibela. Thola omunye umuntu ozongikhetha. Wonke omunye umuntu yapretenda. I took you for granted, yanyavuma ma. Ma ungikhuza ngabangani bengithanda ukuduba ma. Ma ungithethisa ngifise ngathi ungathula ma. Mara namhlanje ngifisa ngathi ngingakuvusa ma. It's funny, sometimes bengidineka. Bengazi, namhlanje uzodineka. Angisakhali, nyembezi zangiphelela. Inhliziyo yami khipha inyembezi zangempela. Mama ngicela uvuke uzohlala nami. Mama ngicela uvuke uzokhala nami. Yes, akekho omunye ozokuthanda like me. Thanda like me. Mama vuka, ngikuthande. Mama vuka, ngikuhake. Mama vuka, ngeke ngikhale. Akekho ozokuthanda like me. Mama vuka, ngikuthande. Mama vuka, ngikuhake. Mama vuka, ngeke ngikhale. Akekho ozokuthanda like me.